Me mamma, good morning. Eba juju official TV. I hope sister said you be a hoye. Nyami own shramo. Said Danny Denny, Namukosu amoshe. Namu subscribe. Na channel grane e nini. Nyami onye mokesie. Enne, enkomwa minimo wo. Eya about mini amomo ma. Me pese. Obia wo shame you atif obia wo tie me bia be se me catch us say all your ba na your ba worry for and am worry who dey tie who your single parent ah dey make any na say ya me fi any nto yekunu no so bebre yenye juma dey nti na make us we ka say oba radio pa juma oba radio na bibi oba yi o enye se bi asa oba no pa juma wo hu the way ya say onye juma treatment ni sitie enu hu the way ya wo ye juma nso a treatment ni sitie enu ti enu wo ye juma no because oba dey woni be mate na wonye juma sister odro so beto o nsio waduane bibia uhia daddy no fefe na afi na ho fun afi na ho kura ye ne afi one day o e yoke o hu ne se ya de e wo so provide ma wo ba o yi scanner ma wa na so de ma wa one day bi o ho a o hu ehin ne woni ko betimi de atem kofa ne da ho e shem ni kanim ko yi e da e so ho kofa. What you say? I feel maybe I will cry who hear sign of respect, but sir, respect in your family. You're making an answer. Say, Yen ye juma ding, or bad ye, Bible, a shy and son, on ya me, am I a chedi a beer, or bad, send ye bema bissy or pep bro, be ye juma some and infifruno. Yamme one can say ye, my yen some ye nymphifru, yem renin some, ain't it yem re or can say yem renin some ye nymphifruino. A dear be a dear and so sumubian, a ye bibri, a ye fast a chair, mamma, or bow wo favors bibri, ain't it so woho. Na se utimi wonsa na adwuma bi utimi ye bibi mani ye utimi e ton ade ma ye to utimi eye enyini bibi ni ade a enkasa aware nti relationship nti be ma makonya no se ma menye adwuma oba be ma makonya no se mentena fi no be hweme sister mesrew ye adwuma ma menfa we mitwem me kai se yesu sanu na ye ni woman bi na ti asuka bangwe atam na yesu be me obe 7-8 years ni o ti asuka bangwe na woman no ye caterer na ni kunu e ye adwuma food distribution that time food distribution na wo e yi kwan ahin sign kwan no so na ni kunu ye boss o nti ne nuane ne sane ma ne de e na nya asem keto ni efie ho de enye yize ye kura ye kwa modi ye ni free school ba. Mami yi honi yeko. Na mami no nono oye secretary. Ena ni kunu no mani jaye. Ebe tine fie. Se mo nye juma. Nono so sa ye catering so sa kan. Into ni meat pa ne. Sa ane mani ye mano ice cream cake. Ne sa ane mani ye. Inti be mani mani be tine fie no. Oti fia ye ko school na ye pon ba ni ye ko mommy ho ma menka mommy ye ko mommy ho a wo nsa wa ye meat pie na ye bia cake dia she rubber mo dia she rubber mo chichi na ye ice cream aka na dia so ayen ni ye de ko ayi ara ayi e fence ayi ara ga o se hin ni akoton ni so bo ayi lobito ni hwa ni akotonton ni akoton ni discana brene sayen so na ye de so ni akwa ye de ye ti estate that time you to be cross on ade ani ani age enti o ye sa na o de man ayen so ye ba ma fa man ni akoton ma no no so de amayen ni en so ye de asoa na e de oso ensu oso ade o ye se ni girls be for ni asoa ni akoton ni ade abrɛ ne san kakra ɛne ye da ye be bia ne kunu bɛ awia no ɛne ani obetete gate obegina gate na ya okoto bibi na sɛ ye ba ya amfa konko na amafia ma ne kunu anyɛ den ɛnhu sɛ ɔ sɛ ɔ ye saa ne ma ne bi miwa so na ne kunu aka kyɛn sɛ ma ne nyɛ adwuma ba no no hu ne sɛ up keeps bi ɔ ne mankitinkiti bi ɔ hɔ a ɛwɔ sɛ ɔ ye no de support bɛ ma no ana sɛ ɔno so ye no de support ne ma nti ɔntimi nka sɛ ɔnyɛ adwuma wɔ abra ɛwɔ sɛ ɔnu so nim bibi nti ɔyɛ ne nkakra ɛne ɛda ne kunu bɛkye no so yɛ mediɛ sɛ nkɔmmɔ mfa nkɔyɛ wei madamfo bi na sisei ne ɔtwa ntorɔ saa nkakra nkakra nti yɛn nyinaa yɛtutu firi hɔ yɛtu ɔno nso atu yɛkɔ akra yɛkɔbɔ yɛ bra nti yɛba akoma se no yɛsɛ ayɛnkɔkyea mɔmi ɛne yɛkɔɛ ne yɛkɔkyea nti yɛkɔkyea no no na ɛsɛ yɛbusane sɛ na dadi wɔi ɛne ɔse o dadi dadi adwuma asɛe o adwuma no gu dadaada nti sɛ dadi ɔnyɛ adwuma na yɛkɔkyea no no nso kasa ne yɛkɔkyea no no nso no efie n'anim no na yɛabobɔ showcase na wɔde ne din abɔ ne meat pie deɛ yɛde meat pie ne wei no ɛhyehyɛ mu ne drinks ne wei ne esisi hɔ ɛne yɛde wura afie hɔ nti yɛsɛ na dadi wei no nso dadi ɔwɔ hɔ dadi n'adwuma agu bɛyɛ 10 years nie nti ɔnyɛ adwuma bio yɛsɛ ei saa ima na nso nyɛ adwuma no sɛ menyɛ adwuma. Mame, mo afi na mo kwa ware sa mo kwa na mo kunu kache mo sa mamu nye juma, mamu mfi yon, mo ti de me kache ono. Na me, dadi ka sa mamu nye juma, mi fi na, kene juma ni gu ye ne gu, impromptu. E gu ye no, an kaya ni mu gu ase, ka atan fo sre ye. Ba de na me di mamu ton, mo koton ton ban kakran kakran ni di na me sume ye, me ji obi wo he de na ma yen kakran kakran me ma da di unu. Se si kani ni na tan mo juma ni gu ye, en no na me ti misa de stati ye, e de ye, e juma me ti pe e juma ya, en ne e juma na no an ye di fi ye. Se won won, en ti e juma di ye, obi e kachere mo se mamu nye juma, ni pano, mou pana chong, na mo nye adwuma because adwuma no eye eno ne beboa ma ma wari ekura no etu mpon na aso because e bema woni bema ti na wo nye adwuma wo ko diska kura won ho na edin obi o ho de bema wo ba odi ma odi ma be drum ne bi no ebe ebe funu no ebe drum ne bi na ni nyi because ebi oba na ofie na obeba no e busy obeba no ato nsuo pia ota sate no ato bi aba voltic no ato bi aba tento want to so ato bi aba ohu se won so ko na challenge che se ani gie kura wom won se e me yire nani brade nani bra djuma nani bre djuma betimi aye djuma kama me yire wo bo ama yo bo afo bible say ye ye mema se so bo afo sɛ wɔn nti yɛ kunu na ɔmo sɛ so boafoɔ ɛne yɛn nti nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛ boa wɔn mo sɛ wɔn ba mmaa bebree wɔ hɔ a ne yɛ take things for granted na yɛ gya yɛ adwuma yɛ kunu kasa me yɛ nyɛ adwuma a ne yɛ nso yɛ gya yɛ adwuma ne yɛ te hɔ sista woyɛ saa woayɛ mistake na wɔma pad no ho a ne bɛtɔ wɔma panties no aseɛ sɛn no ɛtete no ho a ne bɛtɔ dadi ne ntɔ. Adie bi wɔ hɔ a wɔ sɛ wɔn so kɔtɔ enye bibia na wɔ sɛ ayi ɔma bebusa waka sɛ kɔ dadi hɔ ne kɔgye sɛ wo yɛ adwuma na wo bi na wo dadi nyɛ adwuma na wo du sika ɛma dadi ama nkwara no akɔ akɔgye wɔ dadi wɔ ama respect abɛ mu ɛhɔ deɛ mete aseɛ ɛhɔ deɛ saa ne ma bebree na akora yɛ adie ne yɛ yɛ adwuma no yɛ ne wo sika no nti sika ne yɛ pɛ sɛ respect ba nkwara ne nyɔ papa ntɛm ne ntɛ no akora ne pɛ sika yɛ sɛ go to dadi and collect meka sɛ ne yɛn di sika ma ma akora no papa ne sɛ ɔba ne ba afa ma no ɛhɔ ne deɛ ɛyɛ respect ɛyɛ oke na mmom sɛ kɔda di hɔ no nkɔgye na kwatere kɔ 11 yɛ pɛ 2 cedis wɔ mɔmi hɔ a yɛnya bi deɛ madam ne sɛ ɔsɔre na yɛ adwuma wɔ ɛ na woyɛ ɔba deɛ nyame wɔbɔ wo sɛ wɔ sɛ woyɛ adwuma ɔkyena bi sɛ wo kunu nni hɔ a woanyɛ mmɔ last sister bi mene ma kwadwuro ya wo fie kwadwuro ya ɛna me se mani aha mea ne nneɛma ma taa nneɛma bi ato a mea nneɛma amu nim dwodwo nti ɛma de duru mebi ane akwadwuro aba nti ɛne mebusa a yɛɛwia hɔ fie ɛna m se o sista bi ɛyɛ a wobɛsi nneɛma na wobɛsi nneɛma ɛyɛ metena nnagyeriafoɔ bi ɛna m se ɔmomfrɛ sista no sister nso na ɔyɛ micro mu ni asantini I'm say my friend you call your sister the one who come to wash call her for me I want her to come and wash for me ɛna ne guy yi frɛ sister yi maa me na sister ne bae na ɔbaeɛ no me nso no dewe a mesi pɛ nkɔmmɔ ne ade memehu me yɔnko baa na ɔ saa situation biɛ ɛyɛ na sometime mepɛ sɛ meboa nnipa no nti a mpɛ sɛ metiatie mu deɛ kɔɔ so ɛma a wɔyɛ saa deɛ no so na me hyɛ na me nso de bi tu me ho fo na bi a me wɔ mmoa bi wɔ hɔ a mede boa no sister ne bae na ye si niema na mso oma me hatama na me anu ene makwadro na abanto oni oma me hatama no ti ata na musan se madam ne ntu wo ma se o se mo ma fo mso sa e nti aha o ti nti adwuma wo ya ne ne mesie no si a sister bi o ha me ko market na makọ toto makọ di dwa kakra mso e ene why are you na and in Bian Bessem Musa say, I then I'll start to see him, and na and you must see a nan a year away, and I say, not be a new way. A juma samaya basanti, a mouse that he say, who were famous in your man. Was his sister, same way, no, Sammy. Let me name me Kununate. Oh, a ye, Kumasi. Agu. Na, me Kununo, on one and a year juma, and ye naming crown a wife recos, now or to be fatchings a cotton. Ena afi odi eba akumase omasi eyefie bi wo atonso aguku ena so odi eba ni ebetena ho na afi ebetena akumase ni ete ho no asɛ kakran kakra ono ane koba koba nti me ye adwuma kra me kra na adwuma kra me hye dani adwuma nti me akra na adwuma kra ma me nye bi nti me ana mde nkra ne ko school na me kunu nso akɔ na akɔ ye adwuma nti oma no nya eyika eye totro yibi enso de kan ni chins ni ade na oto no oyem se ni ku ni totro no se ne omo sorry omo mi emfa ne o sa status wo de ye adwuma o se nkakran kakran kakran ka one day omo da sorry ya be mani ti wu ei enkwara nan be mani wu obe da hwe ne ma ta fe e wo so odi ni ti dom to ho na kumaso na dan fu be ka che ne se kaso a ayi wo se won se so betimi agya e de ne manager obi no aba enkran kaso a ho de obenya adwuma aye because ho na obi akostate na brabo no foforo nti se abrabo ni nkoye ho no ni mo bia nti no akwakos ho zo nti so betimi e de ne manama obi a na se waba aba kaso a na ho de obenya adwuma no si yo ena mpeni ampo odi ne nema ma obi a odi ne mane ma obi a afa de o fa ne nema ene kaaso asisi ene so odi ba ya nti awia okotonton je ne meko ne tomatoes ni bodi akakra na ebi anopa no anopa no wa be fe nso pe so si nema no wa ko si nema na ma in fact oba warifo a oye mrs so mrs a o tene ho tene de ho wa onwa at least ni kunu koba nti anye bia no hand to mouth de onye bidi onya 100 Ghana de bidada na ho de bitonto ma de bifri ntoma na nipa na okoba no onni ho bi enti se bio e unfortunate ba busa ho se enti se sa woman we tama na ni kunu koba no e na no nso ton nsuo ono nso ton aduane ono nso ton force bia enti nka ni kunu ko yen kana ni ba ne ya kana ni ba ne yo ban kenya ne ya bebre because tama na ni panete ase no kra no na wo ye wa de dada enti oni ho a wo starti wo enya fe na ko starti afresh and you are fain, and I'll cost that tear by bona fresh because you are already doing it. And to no one is so fitty, I know I day. Now, woo, ye, nanny, see kaka crabbing, and now saddy shame, now woo to him, now they show woman, sanity. So, ain't you, Miss Slammo, and ma, Muna may come home, some mumma memo, and I see my mumma educating young fianco scrammy and your certificate be, I'm with a degree be uncot in a baby, uncot in office be, and ye fucking shit, someone mooning. Nani na se yankwa ye sa ane ma ne yanfia nkwa abrochi America ama aban amechia ye ka ama ya ma wu ama ye ba nye pipes ama ya ntase ye ni anye na ye te Ghana ni ye te akwawie yi so na se ye ye adwuma ne ye te wo ne ye se ye se ye Mrs. Asha ring mienu Asha ring ba kwa a the promise ring na daddy kwa ba mesra o muani na ho pa na ye adwuma na adwuma de wo ya eye uyo ba me debia meka omo mo ban mi nyina no ubuso omo meka cho me se mi hia na uyo ba na opa djuma bi no matter what who you are me pewa asem instant e ho na no mapewa asem prekope because me yo bia me pa djuma se medika me ye workaholic mo akra mo di adanse enti me se mi hia oba na wo ye adwuma mani jom me pewa ene me adwuma ye kwa me mi na mtimi adwuma na me kunu kura wadwa me kai ye wale ye ni mu a ade oni mi suban na ne shop wo ayatiko ho baabi na afi ono de blenders ne rice cookers ne ade no de aba no de abegum na ese yaton na me so me ye adwuma wo airport na we na me call office na me pon one nurse akwara na ot shop na betena na nchen kakra ya bon komo e bo nyimre 8 or no pon no kwa na me suma tena ho abe 1 hour time na ma pon na ma close na me call saa enti me ye na se shop no na me say rice cooker ne blenders ne ade ne enti ne nyo bia na on say no no e nhyada nya niema obi de bia ka se bia wutu ho se no aka se de bia obi be rua ho aba betu bi ti mi ame tena si di me hwe de we esi kona na mse da bi ade ade me paade ade nipa be rua shop yi mu omo ba na omo beto anu mo hu blender ne ne rice cooker ne so ma to aka ho e ho na me friends yo me friends yo fo e na me ji nsuo ne ne store no me pia ne ma ne nyam omo pia ne ma ne nyina se se ye de na me pay space four square na me pay yi de to ho edue ye di nsuo pure gusu ene ne me hyehye ne ne tententen be se dan ene me store no so traffic ni mo nto bia woni me bia wo bekai ene ne me hyehye enti traffic omo mo to nsuo traffic mo ade no me pay fees kaka di fees akakra bi si o enji se wo nsuo san so be ba ho abeto bi be na nti akosoro no ebi wo traffic na se nti wo ba abeto bi ni o twa mu nso no me di ko market wo bi si ani mo na me pay ota ne ba ko to so me ba ko nso kire enti wo anzu twa mu so wa beto bi ti afi obi beto bi a eh aha sai etomble obi okra no ohun si etomble nda kra no rice cooker so enti bo se me free office ameba no na ensuo says amba na ye no plus e says a e bia blender kra na bia bi ha be one day kra na ento be tu ba afi ensuo no be ka ho no afi na amanfo obi kra ti me be she obi kra ti me bo se nyambo a wo de fato me o mi kra 100 Ghana me kwa ba na me balance abe so you see timi kunu me ho na me kunu na danfu bi ba Ghana obehu ye na o se o ye no se a o me kwa shop o ye se o ton suo ni we no se da me yiro ton suo asem se ni o o se me yiro ton suo e blenders ni o se o da bi me hu suo so wo store e wa mo na me kunu fra ajo se ya no fra bi ajo ne se o ton suo wo shop o na me se ani o ton so sai ne blenders ne ina dey asa ensuo de o de ye dey enti akura no sa ton so nam dey bra se wo ye mistake na 1 month once ani miska wo be hu ensuo no afi me graduate am dey see me tie gina traffic nim wan yakura me dey go store nim ama 14 ba beje wan o kan ho asem wo fele me fele ejumo boga o fi me tie an se boga meme oyin me fere adwuma enti nsuo ne de se wo ahweye kura wo be hu an se me de se miti na me gina ayiwe nim traffic na me ton yo de se me ton no ha keke na se mhm so na me sa me nyai de me sere ho eno kura na ebu ama at least amamfo ye rura ha omutimi to niema sese yeye sese nti misere wa jaye kora na enye ye business sana tie sana abrabo ne tie me sana me tie me adwuma de oyɛ den a me pɛ adwuma nti sa wo yɔ ba me de me encourage ne sɛ ba bia wo nyina duro bia na sɛ ba bia duro bia no ayɛ housewife akɔ duro bia no me pa twɛ ye pɛ bibi na ye wo yɛ kora respect wo mu kora bebu o minim se wukunu obu ope opa but wo de osa ye adwuma ka ho a empɛ ne bɛyɛ mo respect ne bɛyɛ mo odɔn no bɛdɔ so wo yɛ ne sɛ so boafo wo pɛ 2 cedis ɔne ye da bia wo yi 200 cedis wo yi 100 cedis nto ɔno onyi sika nketewa wukunu ye skani pa ba ɔbɛ hia 1 cedi dia to voltic ɛwɔ traffic mu as at that time no ope 1 cedi a you can open your purse and give it to him ɛhɔ no nko ano respect bebem onko yi ni 200 ne fan koto vortex me yes someone ba wo ye se oh baby me nyan sesa me nya 1 cedi wo yi person man wo betimi 10 cedis dia mam So, I want no one in certain cities on your mouse car. And to know what you ten cities, Yaman, that means a Miss Mary, or no so call, no sober. I feel no hango, hankam, and sarcon and sabber. See, Miss Ramon, Miniano, me mammon, my doffo. Mummy and ye juma. Mummy and pear jumati. Ned juma, ye especially ye man. Mummy and ye juma, if I'm more you kunum. Ye see, ye yourself, ye mucunum, sir, so boar for dear. Yenye juma ni ya mua no. Mi ya mfa bedi ni nina. E ngu mema no so. Why? Obe timi kura ye juma. Na udi ya kitu ebi no. Ebe ye bibi. Udi ya kitu ebi bitu ya watabio. Hmm? Inti misiremo. Muma ye nina hona yenye juma deni. Ema yukunu. Why? Enfa mua womu. Ni inti mifa bi mso mua ye manu. Na daachi bise u niho. Ana ukunu niho. At least. Wanya bibi ya obe timi dia support womu. Hmm? Mesramwa, ladies and gentlemen, yi nanado the fellow Ghanaians. Mesramu yenye juma deni. Na yenfa mwa yukunu. Ne me top me message am deba ki tu ebi ti. E juma deni eno a eneko. Me damasi. Mesramwa mwonko soa na mwon subscribe na mwon share emame. Mwonko soa unsubscribe na mwon share ma juju. Officiative. Jojo officiative. We are moving forward. Yegusuwe moving forward. Na yebedru honsu. Kakran. Yeviwa seneko. Ni yebedru. Medamasi. Mama bye.